Hello?
Hello?
Baby.
Baby.
I love you.
Love you too.
Wow.
None yakumenye se? Ukwibaza ibaza ko ari wawe.
Hewe acumvize idwi gusa. Hewe.
Amuko mvugana urukura cyamwe.
Yoshe, dukutse na ryo nokora she. Kuvujya munsi. Haheze nk'imisi ibiri kuko yari yashavuje umunsi wa mbere yambwiye Shedi sinahejeje ariko nyine ndashaka guhija nawe ucubona Sheri nane ndamubwira Sheri waranshavuje
nanye ikintu wibaza yuko umutipe adashobora kuguhebera wo baramukoreye adashobora kwibagira avuga ati respect vraiment Bernice duhuye aranyohereza gakora bino
ndamunyongera sinanigwa turi mu kazi sinanigwa ubwa mbere na mbere ho umuhungu kugira ngo akugirira peti uramutwengera nyine ukirekura wese ukikuramo imbaraga nyine ufite ukamusoma nyine ukamujyuhira nawe ucubona
Isaac TV ho
Yes bakunzi ba Isaac TV ndabaramukije aho muri hose amahoro y'Imana bane namwe nkuko twamatu baturi kumwe namwe misi yose turi kumwanya we on time na Isaac TV murabizi ni Starboy yamaze gushika kuri micro aragira nte arabazana ibintu bimeze neza cyane gusa ni Isaac TV behind the camera turi kumwe na Juma Jux wa mutipe wa mu brother abazana amasana ameze neza cyane gose ni Isaac TV novuga yuko bimeze neza cyane gose nabazaniye wa mwigeme ni wa mwigeme novuga iki kigano mu uriko murakibona kiko kira trending kuri Isaac TV menshi bavuga ngo sivyo ngo yango sivyo ngo ni sinagwa ari filme ni kiganiro eh ni kiganiro umwigeme yarakunze arakunda yari muri Saudi Arabia za Oman murabiza abantu kenshi baba ari hiyo bakunda guhura n'ivyo bibazo reka rero nitubikisha amajambo uno munsi nakuzani urya mwigeme twasanze ari kumwe n'ujya mu tipe acatera ariruka twebwe ntitunanigwa dutegezwa kugira ane gukora akazi kacu kwavuze ati reka tumuronde bwa dushobora kumuyagisha nka Isaac TV kugira dushobora kuyaganimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu reka ndamuramutse rero tumwakire n'umugambi bwa Isaac TV n'agakomantari kaka karakenewe mabuja umeze bon tutuza akaji gatoya haya ku mazina usanzwe witwa gute ababyeyi bakwise gute
banyise Bernice Dusabe
Bernice Dusabe niyo mazina usanzwe ukoresha narumvise yuko na usanzwe ufite izina nka Sino
ego ni Kimasa Ingabire
kubera kwa kwise Kimasa
kubera mfise amasomeza
Yes reka rero tubashimire mwabyumvise tukumwe na Bernice Ingabire reka navuze ati reka tumuzane kuri Isaac TV hari benshi basanze ni box bavuga ati mbo ijya ni filme ahubwo muduhe coming soon ariko nago ari filme tubahaye coming soon ikindi kiganiro turi kumwe n'umwigemero uvuga yuko bari kumwe n'ujya mu tipe hajya iyo uriko urasokana n'umuntu uzi ko afite uwundi mukobwa basanzwe basokana muri ho vyakira gute
ya ndavyakira nabi cyane ariko tu kubera ndamukunda mu tipe ntakundi ndabisupport
okay muri ujya mwanya bijya vyabaye no uvuga ugerageje kuraba bijya mwarimwe nica mbega bo bagusanze aho uri wahejeje cyangwa ntago wari bwahise
dekasha ujye munsi nari nziko ufite nari navuye muhira ari mu gatondo uvuga ati umu ex wanje twirigwane boyfriend wanje yarankumbuye ufite niwe
yanu ex wawe ntago ari umukunzi wawe
aho ya numukunzi wanje tu
numukunzi musumusokana
ego
nawe uvuga ati no munsi usekeza kwirigwane
ego nari nziko asha nzosubira gukumbura ibintu nka bijya kera none haca haza shagi ikivago n'uci gikobwe ushaka kwibaza nyene nawe
cyakira kuvangira
egosha sinari bwaheze ro type sininzikari ko yari yahejeje narababaye sha ntushaka
ariko inyuma hajya amwaravuganye no mutipe
twaravuganye
amaza kukubwira iki lele man imba atari banga umutipe umaze kuvugana mwayaje gute byari bimeze gute
ya twaheze neza aranyeskiza ko
aragusaba imbabazi
arasaba imbabazi
arongera aravuga yuko agukunda
ego arankunda nanje nabwira ati sheri kubera urukundo nagukunda ibyo nye bijyanye n'ibyo ntibishobora kunca intege ufite urukundo ajya ni hatari nta formule rugira rero ndamukunda cyane sinumva ko bijya byo tuma mvuga ngo tube
kase dena ariko kibazo cyo ngaruka ko ngagatso ino vuga yuko twabipostinze kuri Isaac TV mbega maze kubona twarabipostinze kuri nyine twabipostinze waronse messages imeze gute iwawe inbox n'abantu muyaga abagenzi
ya narase message zo kumonda ngo sigaye ngo ndumu
usigaye uri
ngo ndi ngo ndi maraya ariko tu ndaba sport erega abantu bavuga barashaka kandi abantu basivye kuja ku kazi ntibasiba kuvuga je gusa naco bintu waye
ariko gato inga umaze kuvuga yuko yagutelefonye mu nyuma murayaga kugira yuko ari umusheri wiwawe mbega waruziho ujya anyu uri kuravuga kwa vyibushe nyene nko uri kurabivuga ko yoba yaramusavye imbabazi mu nyuma arazimugirira barasubirana mu rukundo kuburyo yagufuse nyene nakwibagira
ibyo
warubize
ibyo nyine si sho kubiha gaciro kuko sindi sire
mugana vyo waruzi
ya ibyo natyo nzi kuko umushere wanje ntazo sho kumbwira ya ibyo kumusaba ikigongo umva yo bimbira gute kandi nanje yanasaba
ariko urisiri nyene ko ujya mu tipe mu gikundanye nyene
ego cyane
uko biri kose tubaza ku telefone abakunzi ba Active tumve rero makoba gikundanye kuko je vyo ntangaza kandi iyo bavya kunda kunda bacamane nusanga naye abaciye kuko ikintu nabonye nuko yamusabye imbabazi birahera rotipe avuga ati fresh twigumane mu rukundo
ikiza kubikwemeza rero nuko tuza kumuvugisha kumvara arabuze arambiye ati shushu
acha
amajambo nyine nkaye
nawe reka kumbwira reka nimba atari ibanga reka tumu telefone tumve
ego
yeah acha umutipe yara umutipe yarafukamye arasaba imbabazi ufukama abone yuko amuba
ndemeye ko ntazosura kugucamu sinzosura kandi nikosa ryabaye nyene umva nugira ngo ni ibintu ngo narangira misi yose wapi ni ibintu byabaye rimwe mbabarira vreme mbabarira vreme ndagusabye
sawa na kibazo
nene umbwira andika nimero nga andika nimero cyumwe
Akshir
ikati mu telefone uno mutipe turaberere masi kwa kimukunda kuko je no tangara sana deje ramusavye imbabazi none yasavye imbabazi umva nubundi agikeneye urukundo gute cyanye wowe wobandanya ukundanye n'umuntu yamaze gusaba imbabazi wundi amubwire ko ndetse bari mu rukundo ikati mu telefone kugira dushore kugira ante okay cyashira oparere kugira bose bavyumve cyashira kuri miko
gusa s'il vous plaît urabe nimero ziwe ntizisanze ari kugira nibamara
umuntu okay twa mu telefone okay itaba imitabe
allo baby
ishira ngaha kuri micro vugana rakumva
allo chérie bite baby
kora kupare kora gukatira watubeshe
he warandire amazi
reka tumvirize ehe
nze nisha kunti nege
itaba
allo baby I love you
love you too
wow
none yakumenye se ukibaza bibaza ko ari wawe
wewe acumbize idwi gusa hewe
ukamuvugane muramutse rero numve
eh baby umeze ute
Okay, gato nyene ukiringa kuri telefone reka ndakubarize ngaha yakubwiye ko tutari kumwe ariko turi kumwe Star Boy nagarutse mu gakino papa. Halo.
Star Boy ni yo ase ugakugira vyayi boro man.
Ibana ngo bagufashe bakuvumbuye wambaye iboka musaza.
Dogoro mwagiriye amakosa man.
Oya none ariko gatoyi mwacha kuna ina Bernice muracyari mu rukundo.
Mani ibyo mani biragura
kazi ka urarivuze ujya wundi mukobwa yagiye muri Saudi ya muramena na maso.
Ah man amahera ga nukundo sho kimwe bro.
Eh bisigura yuko uramwihakanye imbere y'abantu rega na kamera ngahe ndi.
Tenda mwihaka yo. Wetu tobana wasu
Oya reka reka nekije twashaka turacyumvise turacyumvise musaza. Oya reka tumuseze tubandanye ikiganiro yahise. Ya wagomba umwe karandefu.
Oya fete nashaka umusoma
nyine. Okay. Aha. Muravyumva ko ibintu byashushe si jeyo ni zina gima arabona ko mvuga ngo ni filme iyi si cinema. Nguruko muravyumvi. Washaka kuguha iki bizu umusaza.
Ashe nari nshaka kugusoma nari nshapfuye kwe rugenda gusoma.
Ah.
Ego. Ndakurungikire kivyibushe. Kivyibushe.
Yeah, I love you pink. Yeah.
Tego umuntu rero babe.
Na tete.
Mwa.
Yeah.
Ashe nawe.
Wow. Big, big.
Merci beaucoup, baby.
Chavi ni vichi si mikino. Umuti pera sa Zimbabwe azuja mu igeme ariko. Sha, none bigiye guherera. Kenzo nzofira kunzira.
Hewe, bijya.
Ubu rero nshobora kwemera yuko mushobora gukunda umuntu umwe muri babiri. Cyanke birareko.
Oya ni turi babiri.
Eh.
Ni turi babiri.
Icyemeza kuri wewe wenyine. Icyemeza kuri wewe wenyine.
None icyemeza ko ari jeje nyene. Ujya mu somi amutelefone nashobora kwita.
Javre?
Eh?
Runo rubanza murundekere. Ubwo nsi shobora kubihagarikira nga ngegeza kuguhamagara uri kumwe n'ujya mwigeme n'ujya mutipe.
Ego.
Muri ready? Nanyi kintu wibaza yuko umutipe adashobora kuguhebera wo baramukoreye. Adashobora kwibagira avuga ati respect vraiment Bernice duhuye. Arangyohereza gakora bino bi.
Premièrement.
Mhm.
Ndumukobwa mwiza?
Yes.
Fisa masometa?
Mhm.
Fise taye akunda?
Eh.
Ndamunyongera?
Mhm.
Sinanigwa turi mu kazi sinanigwa
akazi kagaki kwikorera imyumbati ibijumbu iki
nawe nyene utubona nyene hari ahantu nyene tuko turestara WhatsApp tuko turestara WhatsApp
naba yigeze instara bo
nawe reka 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 nambara
yawe ari instara navyo kudesinstara
oya Ah, manyene na utubona nanje ndakora nkamufasha kavuga ati vroma urumwe uri mu bakobwa ufite ntashaka
umva warakunzura apfa naho byogira gute nshaka guhera
oya nico kunda urufugo nyene gusa urufu
Okay twinjire muri VIP gatoya iyo uri kumwe n'umutipe ikintu cy'ambere umaza kumukorera mu gihe egoro tipe ujya n'umusheri wawe dufate ko ari umusheri wawe n'umwanya nyene naho nashora kubiha Nashobora kuvuga ati nivyo asamples.
Nivyo.
Kuri genda vyanze.
Kuri kurakekeranye.
Nzobahamagara mwese kuko je sishobora kwemera ibintu byakajagari. Kunywa munkina kuno wonye nguma niruka. Amuhera ko gukorera umusheri wawe mu gihe. Nyene uvuga ati jenge nangiye umusheri wanje. Ntangurira kuri iki. Nkuko umuntu avyuse mu gatondo atangura kwibrosa akikara mu maso kugira aje mu mirimo yewe ya misi yose.
Yeah. Ushatse kuvuga duhuye turi
mu duhuye muri mu kazi
en
travail ya
ubwa mbere na mbere ho umuhungu kugira ngo akugirire apeti uramutwengera nyine ukirekura wese ukikuramo imbaraga nyine ufite ukamusoma nyine ukamuduhira nawe utubone
uba mvuga nawe ndagira njye ituma Mugira ko komanzeri.
What? Ufutse?
Biransa, we ntumbona. Okay, ariko ngaho onye birababaje. I see. Biramaze gushika mu buzima ukumva yuko wavanzwe nyine ukumva ko babaye muri wewe.
Ya, ujye musi narababaye tu narababaye kuko yadukuye musi ujyoshe mu musi. Nina uhebe mushere wanje nca mbona undi muntu. Byarambabaje cyane ariko Nizere ko bitazosubira.
Okay, ibi bintu biherereho nka wewe biherereye.
Ya, hafyo herera nuko. Hafyo herera.
Mwo kuri wewe ubona wifuza ko bihera gute?
Je nifuza ko bihera tugize mayaje n'umutipe kandi amukunda. Eh?
Mariage?
Eh, mayaje.
Nene ugire mariage, none muzogenda muri babiri gweza gi.
Oh, ya. Ujya ntamukunda.
Icyemeza ko atamukunda.
Ikibyemeza nuko nubudahejeje kuvugana urabyumva kandi mwari ko murambwira ko yasavye ikigogo doje kuvugana nawe utubona nta muhungu yovuga ibintu nka biri yafise
none si kuri telefone ashobora kuvuga kuri telefone mwa muri kumwe nabivuye
uri kurancanga urikura tuma numva ibintu biriko
ye baba we
ndiko ndumva ibintu biko iranyica kubera ukurambira amajambo
none nkubonye kuvuja munsi
cyane numva ibiro nka bitatu bikorotse urikura
kuvuja munsi novuga iki kiganiro cyagiye kwa Vantier kandi no vyabaye mumase kubona na kanga
kubona na
usiye guhura akuramukanya basi
kuramukanya samedi samedi twari kumwe twari kumwe disi twaragiye twaragiye muri piscine travel traja muri sona na utubona nyine aho byahereye aho tuhabone
yi babawe hama maze kwikora kanga kuvuja munsi cha wiruka fse sinamubonye niwe yajanye
kuvuja munsi haheze nk'imisi ibiri kuko yari yashavuje umunsi wa mbere yambwiye Sheri sinahejeje ariko nyine ndashaka guhija nawe ucubona Sheri nane ndamubwira Sheri waranshavuje sishobora kuziya uyu munsi nzoza ishavu niyo ryahera arasaba ikigongwe kubera nyine ari
umushinga urumva rero ubucyo mufana nuvuga yuko jiste bwenda gushikire wewe navuze ati reka ndamushikire ujya mwigemeshore kumenya yuko bakundanye Javre cyanke atari imbanda banda kama nimbanda nimbanda cyane nimbanda nicyo gituma nagushikiye ari benshi basanze inbox bambwira ati turongera ujya mukobwa umubazi ko bakundanye Javre kugira dushobore kuronka umuco
ya turakundanye Javre uzobabwira kandi rero si kubabwira barayibona kuri
hey bakunzi ba Isaac TV si jewe mwaba muvuga ngo ngiye ngo ndiko ndakina film iyi ni season ari film bakinira ngaha ku matabu kwaguma tuje ngaha bavuga bivuga ngo ni film nago ari season okay uhanura iki basi kuri abo bigeme uvuga reka basi dagushire apare ujya mwigeme yari mu Arabia Saudite ararungi iki vyiwe ararungi kamahera barubaka parcela iki ubahanuye iki comic concession ra ku kubarungikira ko ndazi barakwikirana Isaac TV cyane baradukurikirana cyane uko bukeye ko byije niya conseil wobaha ku bantu ariko baradukurikirana babigeme basanzwe babikora
impanuro no bahanuko ibintu byuko bo biheba kuko wowe uburi hariya uburi uratigitaka yashuga koroka tipe nawe aramurungikira afisi cana cicu kigiye giye wana uri hariya eske umuriyo ni waka ninda umuhoza arahumuhoza ari hariya
wogu murungi kikashi
ikashi
kume nawe kume benisari naguma yitutsi aguma yi
nagata nawe turubona ya ico nabahanura nuko bo bihagarika bakabihagarika tu kuko uburi hariya nawe barino abafite ikindi cuki nawe turubona ibyo kinka byitwega
umvira ico ndabemere bakunzi ba Isaac TV cyangwa mukomara dukurikirana kino kigano kigiye guhagarara ngiye kurondera rotipe ndondere nujya mwigeme dushoye kuya gaturi batatu twese nimba bazogwana bazogwana mbona bangurukanya bakwitana amaboxe bangurukanya nicyo niyemeje reka rero ndagushimire Benice kubona wavyemeye turakorana ikiganiro nuko uri yemera muga nturi nka babandi bavuga ngo jengo ndo ku mapave
oya
wewe nuri ku mapave ni original
je ndo original gose
navyo kujya ku mapave usanga muhira ni moya mbiri
ego moya mbiri gusa
Tatuine. Hey. 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 Hey.
Hey.
Hey. Hey. Hey.
Hey. Hey.
Hey. Hey. Hey. Hey.
Hey.
Reka ndabashimira bakunzi ba Isaac TV mwa mudukurikirana misi yose kino kiganiro vraiment numva noseka birababaje ariko numva noseka none ngirene ujya mwigeme nkuba yarasavye imbabazi yarazi nari nzi kuba kundaye nujya mugaba urumva no waracyari mu game ariko uko biri kose ikintu ushobora kubana yadukurikirana ujya mwigeme yambwiye ndamukurikirana ashaka ngo kugirane nibaze ko vyaze ngata zo musubira inyuma reka tuvuga ati wait and see murazi ko ndabakunda bakunzi ba Isaac TV gira like na share na comment ku biganiro vyacu bo mutubabarira uko byagenze kose urya mutipe ari abantu bagumbabambira ngo ngo ngukubyane ngo kumfata ngo namukoreye ko ngo ariko ngo ara ngwarato ntavyonzi reka rende abashimire behind kamera kwa kumena Juma Jux ngo akora tuma no masana mu mamera neza cyane gose azatagasa ameze bien sana turabakunda cyane bakunzi ba Isaac TV ko biri kose aho muri hose mugira mu mwubahwe turabakunda mwe mwese mudukurikirana rero ba Saidonya nkari wo ba Mario Barotelli ari wa DJ Chris mugire subscribe nga kuri channel byo byiza ni Isaac TV bye bye chapilan
Isaac TV oh.